Hadi sıkı sıkı. Hadi sıkı sıkı.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukabumi yashikirizwa na Emmanuel Ndayishimi.
Kuri ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 sangwa ikaze bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umunyororo atabarizwa na bagenzi we mu ibohero ry'ibubanza kuko yanyuwe kuja kwivuza mu gihe abaganga b'ibubanza basavye ko yoja kuvurizwa mu gisagara ca Bujumbura ariko abarongoye iryo bohero bakaba barabimwanyiye. Muraza kuvyumviriza muri ano makuru. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko aciye ikiringo c'umwaka wose ata cuma gipima umuriro wa rejidezo bita konteri kidatangwa ku bavyifuza bashasha aho mu gisagara ca Gitega. Muri rejidezo i Gitega bamenyesha ko batiteze kubona ayo makonteri navyo nyene twabibateguriye. Nk'uko vyaba biba iminsi yose ku munsi wa gatanu muraza kumviriza ikiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro c'uno munsi tugaruka ku kungene bamwe mu bategetsi bo ngara ya cibitoke bavugwa mu guhonya ibiti z'igitara cy'ishyamba rya Mugwi twabibateguri zari zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Hari umunyororo arendeye mu ibohero rikuru rya Bubanza atabarizwa na bagenzi we ko ashobora kwitaba Imana mu gihe atovugwa mu maguru mashi. Ni nyuma yaho uwo munyororo arungikiwe na baganga b'ibubanza kuja kwivuza mu gisagara ca Bujumbura ariko bajeje ibohero bakamwima uruhusha rwo gusohoka. Ni nkuru ya Clovis Niyonzima.
Uwo munyororo ariko arembera mu ibohero rikuru rya Bubanza yitwa Nzigamasabo Joseph. Indwara yiwe yatangiye kwigaragaza hagati mu kwezi k'umunani nk'uko isoko ryacu ryabituyagiye. Uwo munyororo yaguma atakamba ngo bamuhe uruhusha rwo kuja kwivuza ariko bakarumwima, mu nyuma baja kumujyana mu bitaro yarembye. Aha naho nk'uko isoko ryacu ribimenyesha yaciye yinjizwa ibitaro ariko aza gukurwa yadakize asubizwa mu ibohero rya Bubanza. Ku igenekerezo rya 12 zo ku kwezi umunyororo Nzigamasabo Joseph niho yasubira gutwarwa mu bitaro by'intara ya Bubanza. Imbere yo kujyanwa mu bitaro umukuru w'ibohero rya Bubanza Kayanda Samuel yahaye itegeko ubujejwe umutekano w'ibohero ariza major de police na Imana Dieudonne ko atohirahira ngo amutware ataboshe. Aha akaba yamubwiye ati uyu munyororo urazi icyo yagirizwa ari muri bamwe bagumuka mu 2015. Aho munyororo Nzigamasabo Joseph yari yaravyimvye amaguru adashobora no gutambuka ariko ubujejwe umutekano amushyira ko amapingu ajana ku bitaro vya Bubanza. Isoko ryacu rimenyesha ko abaganga bo kuri ivyo bitaro bamaze kumupima basanze umunyororo yaratobotse amahaha yose. Bamaze kubona ko ataco bumufasha bamwandikira urupapuro rwo kuja kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura ariko nta mahego yashoboye kugira kuko nk'uko isoko ryacu rimenyesha uwajejwe umutekano ku itegeko rya Kayanda Samuel arongoye ibohero rya Bubanza yaciye aza kumukura mu bitaro amusubiza mu ibohero ariko arembera. Uyu munsi amagara yiwe akaba ageze aho umwanzi ashaka kuko ubu ahemera mu isonde ndetse akaba adashobora no kuvuga canke ngo agire uwamenya. Umunyororo Nzigamasabo Joseph yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kubera yitabiriye imyerekano yo mu 2015 yafatiwe mu ntara ya Ngozi ndetse akaba asanzwe anavuka muri komine ya Usiga. Yaciye afungirwa imyaka 6 mu ibohero rikuru rya Mpimba hama yungurizwa mu ibohero rikuru rya Bubanza ahamaze imyaka 3 irenga ko amezi. Mu gihe asigaje amezi kugira ngo aheze umunyororo wiwe bagenzi we babona ko ariko atoteza kugira ngo apfire muri iryo bohero ububisha bagiriza uburongoye iryo bohero Kayanda Samuel n'ubujejwe umutekano waryo ajida major de police na Imana Dieudonne. Umuryango wiwe ndetse nabo bafunganywe basaba umuyobozi mukuru ajejwe amabohero mu Burundi n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu kugira ico bakoze kugira ngo uwo munyororo ntagwe muri iryo bohero kubera kutavuzwa.
Arakoze Ekovisi niyo nzima. Tukiri mu bijanye n'agateka kazina muntu, abafungwa bo mu ibohero rikuru ry'intara ya Ruyigi basaba abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuva mu gacerere bagaharanira by'ukuri agateka kabo ngo kuko kabunyanzwe mu gihugu. Abo bafungwa bakabivuga berekana ubuzima bubi cyane barimwo muri iryo bohero biturutse ku bwinshi bw'umurengera bw'abafungiweyo. Eki inkuru tuyibaze Nadege Irakoze.
Nibohero rikuru rya Ruyigi nkuko biri no mu yandi mabohero ari mu gihugu abafungwa bahanzwe n'ikibazo cy'ubwinshi bw'umurengera. Iryo bohero ryari rigenewe kwakira abantu 300 ubu abafungiweyo barenga 900. Abafungwa bakavuga ko atasaganirizo bagifise kuko ari hato cyane uravye abantu b'umurengera bafungiweyo, ari nacyo gituma abarenga 200 barara kwisima hanze y'ibyumba aho benshi batagira n'ibyo bipfuka. Ubwo buzima bubi butuma bamana indwara zidakira nkuko bivugwa n'umwe muri bo.
Abana bana n'abafungwa yindi kana gatoya kashaka kwakira nk'abantu baragati 200 300 ariko n'umunsi hari abana 900
Abo bafungwa bo mu ibohero rya Ruyigi basaba abajejwe ubutungane hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu kumva amarira yabo agateka kabo kakareka guhonyangwa. Uruganda rwa RPA twagerageje kurondera Sixto Vinyi ni Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu mu Burundi CNDH kugira tubwire icyo bariko barakora ngo iyo ngorane itorege umuti urama ariko turamukena.
Nadege Irakoze arakenuye. Ibikorwa byahungabanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ku mutumba wa Marambo ya mbere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Intandaro yabyo ni umunyagihugu wo muri ako gace basanze ku isonga ry'umunara warimwe mu mashyirahamwe yo gutumatumanako izateye akajagari mu banyagihugu. Ido Nido na Emmanuel Niyungeko.
Uwo munyagihugu atamenyekanye mu idondoro yabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku isonga ry'umunara w'ishyirahamwe ryo gutumatumanako Limited ufise nk'uburebure bw'imetero 60 uja hejuru. Ibyo bikaba byabereye ku ibarabara rya mbere ku mutumba wa Mparamba ya mbere komine Rugombo intara ya Cibitoke, bikaba ngo byanahungabanije ibikorwa by'abanyagihugu nk'uko amasoko yacu abishikiriza. Uwo mugabo ngo akaba yarazwi nk'umukozi w'umudandaza azwi ku izina rya Ndabarushimana, aho mbere kuri uyu wa kane ngo yari yamyamwishyuza amafaranga y'amezi 6 amaze gukorera ku mashini yiwe yo gusya. Niho rero haciye akanya abantu bagwirirana bitegereza ibyo bintu aho bibaza ingene uyu mugabo yashoboye kurira uwo munara urehe uko kuntu. Haheze umwanya muto ayo masoko yacu hamenyesha ko abantu benshi baciye berekeza ku muhana wa Ndabarushimana, aho ngo boba bari bafise intumbero yo kumwambura ubuzima bamwagiriza kuba ari we yoba yakoreye ivyo bintu. Uyo mukozi wiwe inzu y'uwo mudandaza yabomowe, ivyari muri yo birasahugwa. Abaduhaye amakuru bavuga ko igipolisi canyarutse gutabara mu kurasa hejuru, abanyagihugu nabo bagatera amabuye. Umupolisi umwe ngo yoba yahakomerekeye nk'uko byiganwa n'abanyagihugu bari muri ico kibanza. Iyo abapolisi badatabara hakiri kare, amasoko ya RPA aho ku mutumba wa Mparamba ya mbere avuga ko ibintu byari kuyangara. Uwo yitwa Ndabarushimana yahavuye ajyanwa mu gashuka ka komine Rugombo, amasoko y'inkuru agashikiriza ko byaboneka ko kwari kumukingira kugira ntagandagugwe n'abanyagihugu. Ako kajagari kamaze nk'ikiringo cy'amasaha 5 kagiye guhera ari uko uwo munyagihugu yari hejuru ku munara wa Limitere yururutse.
Arakoze na Emmanuel Niyungeko
RPA.
Mubijanye na politiki, harikumi igwarida sanswe wazo hagararira amatora yimirije mu Burundi nko mu ntara ya Rumonge, aho usanga igice kinini cy'abazo yahagararira bava mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo bigatera ubwoba abatari bake basanzwe bari mu yindi migambwe, aho mbere bavuga ko iruhande y'ivyo hibonekeza ugutumvikana mu migambwe, aho hari n'abahiga kwica abandi nk'uko vyiganwa n'uyu munyagihugu wo mu ntara ya Burunga. Kurikira.
Mwana ya Burunga, kumigo ndaribona kani nyekari kuyenu mjuhu chosi. Niko igaragara, eki kumigo jambere, nyeruka mbuto hongo, ya wa seni kumwego mjihugu. Uyungi mjihugu, mkibigenza, kujihugu ya sangozi yuko, amatora, mjirizo kubalire, transparente ne mpanda wanti. Mkubuga, mjabirizo mtegura, mkubira inama nimi gambo yote, kurubuga ligaragara. Anima, ibada sora seni bosi, ibona mwaz, aho kumigo ligi, ligaragara. Kizarero no maseki, seki, nuko ni migagenzi, migaragara nk'umugambo umwe kandi bivuze ubutegetsi. Ibyo no maseki uko nini. Uyu mwaga esansere azokora esansere y'amatora. Nta gishasha ko kwikumira nk'ibyo rifatiye gutegura aya matora barigize umwuga. Bigaragara ko n'ubundi bazobandanya ibyo kumira nyine. Reka tugaruke ku ikumira ryerekeye amaposte de responsabilite zose. Kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu. Cyose usanga ndamanje kurara yuko uri mugambo uri ku butegetsi. Haba ku mutumba nuko, kuri zone nuko, muri komine nuko, mu rwego rw'intara nuko. Kuko hari amaposte menshi, hari abanyegihugu, hari mu rwego rw'indimo, hari nuko yajya amaposte de responsabilite ahita adasohoka ku mutumba mu butandukanye bwayo. Ibyo usanga byari ari uko bimeze kumigwa ari ijana ku ijana, utari umudugudu udashobora guhabwa akayamu na gatoya. Hanyuma aho mperereye mu ntara Burunga ni ahantu hirya no hino havugwa kurandura amadarapo za Kigwena, za Musongati. Bigaragara yuko abantu badufite agatima k'umubano mubi wa politiki, kandi aba babikora ntibabyadukana, babyigishwa n'inzego zibatara ku rwego rwa komine, rwa zone, rw'intara, kubishyira ku rw'igihugu, kuko si byo bitumutazi badukana. Bashobora kubuteramiye ahantu ku kabare cyangwa n'ahandi hantu mu muhanda mugahura n'umuntu w'imboni yakoraga kubwira ati naho muriko murakora turababona, turindiriye umunsi w'amatora gusa, tuzoberekana kubakura kwa ayo mazosi, tuzokwemera gutakaza ubutegetsi, tuzovuma tubakura kwa ayo mazosi. Ibyo byose urumva ko ari icyo twifatiye kuri interance politiki.
Mu bijyanye n'imibano, haraheze ikiringo cy'umwaka ata cuma gipima umuriro wa rehidezo bita konter gitanzwe ku babyifuza bashasha mu ntara ya Gitega. Ingaruka zikaba zimaze kwibonekeza mu miryango imwe imwe, aho abanyeshuri bataronka aho bigira kubera kubura umuco. Muri rehidezo i Gitega bamenyesha ko batiteze kubona ayo makonteri vuba, kandi no mu bubiko bwabo hagaragara. Inkuru tuyibaze Innocent Valentin singira nabo.
Iryo kena ry'ivyuma bipima umuriro wa rejidezo bita konteri mu kinyamazuru ryatanguye kwibonekeza mu ntara ya Gitega haraciye imyaka ibiri. Amazu yubatswe muri ico kiringo mu ntara ya Gitega yose uyu munsi nta matara bafise. Isoko rya RPA muri rejidezo Gitega rimenyesha ko kuva mu kwezi kwa kabiri w'umwaka bahagaritse kwakira amadosiye y'abanyagihugu basaba umuyagankuba, kubera ko mu bubiko bwabo atacuma na kimwe basigaranye gipima umuyagankuba, konteri mu Gifaransa. Ingaruka zikaba zimaze kwibonekeza mu miryango imwe imwe. Uyu munyagihugu amenyesha ko abana babo basigaye bigira ku mabuji, ibishobora kubateza indwara y'uruhumyi.
Ingaruka ni nyinshi no kuri rero ubuye n'igihe cy'abanyeshuri dushatse uburenge n'abana biga kubera batabona neza. Kandi urabona ubuzima burazinze nk'amabuji yarazinze buji rimwe n'ibiri. Amabwiriza zarazinze buji abana bigiye ko usanga ari ikibazo. Kandi ntibari nabona neza, usanga bitera n'uruhumyi mu maso.
Muri rejidezo Igitega bamenyesha ko batiteze na gato kubona ayo makonteri vuba, kandi ko no mu bubiko bwabo hagaragara. Iyo ngorane kandi ikaba yibonekeza muri rejidezo ku rwego rw'igihugu.
Arakoze Innocent Valentin singira nkabo. Mu kanya ni kiganiro dukingira ibidukikije.
Eh, RPA.
Mukiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri no munsi kugaruka kukungene bamwe mu bategetsi bo mu ntara ya Cibitoke bavugwa mu guhonya ibiti z'igitara cy'ishamba rya Bugwi. Abatumire mu kiganiro batandukanye baragize icyo babivuga ko bongera kandi banatanga n'intererano ku gikwiye gukogwa kugira iryo shamba rikingi. Kino kiganiro mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha.
Dukingire
ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Arahizi mwaka kibira bategetsi batandukanye bo mu ntara ya Cibitoke baboneka mu ihonyo ry'ibiti by'imikaratusi byo mu gitara cyo mu ishyamba rya Mugwi. Abanyagihugu ba mu mihana yegereye iryo shyamba batabaza bavuga ko ibyo biti bicibwa ku bw'inyungu bwite z'aba bategetsi gusa. Uruhombo yaba ku ntara iryo shyamba riherereyemo ku Burundi eka n'ibindi bihugu duhana imbibe ni runini nk'uko bishyirizwa n'abaharanira ikingirwa ry'ibidukikije. Ibyo hanini ibyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro tukaba tuza kuba turi kumwe n'abatumire babiri bagizwe n'umwe aharanira ikingirwa ry'ibidukikije hamwe n'umumenyesha makuru abikurikiranira hafi iruhande y'imyidogo y'abanyagihugu bituye Insamirizi RPA. Kino kiganiro cyo kwa 27 Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 mugira mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze. Ishamba rya Mugwi riherereye mu ntara ya Cibitoke rimaze imyaka ibiri ricibwa mu ibiti bigakogwa na bamwe mu bajejwe intwaro. Havugwa cyane mu sitanire wa komine ya Mugwi hamwe na buramatari wa Cibitoke intara yo komine ya Mugwi iherereyemo. Mu nkuru ya mugenzi wacu Elvis Niyomwungere murumva abategetsi badomwa ku rutoki hamwe n'icyo bakoza nyabiti.
Ni ishamba rinini rigizwe n'inkaratusi nini ziteye igomwe aho muri komine Mugwi. Iryo shamba rikora ku mitoma itatu Mahande, Mugimbo na Ngoma yo muri zone Ngoma. Ibiti by'iryo shyamba amasoko yacu avuga ko byatewe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1981 ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose. Bamwe muri abo bajije intwaro baduma ku rutoke n'abanyagihugu bo muri komini mu guko bariko batemesha batongora ibiti by'ishyamba. Ni musitaneri Melikiade Nzokizwa nayo hamwe na Kareme Bizoza buramatare w'intara ya Cibitoke. Isoko ryacu muri komine Mugwi rimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 komine Cibitoke yasabye uruhusha rwo gutema ibiti byo muri iryo shyamba kugira bakuremo imbaho ziheza zigakurwamo intebe z'abanyeshuri. Intebe zarabonetse ariko ni nk'aho umengo atanzwe uburenganzira bwo guhonya iryo shyamba. Imyaka itatu inyuma yaho n'ubu baracatema batongora
ibyo biti byatewe na ni Banki Mondiali yabiteje ego bikavutse ariho tubisanga kuva muri 2020 zende imba intebe zarabonetse amashuri yose arakwigwa. Kuva muri 2020 musitaneri afatanije Musitaneri Melikiade afatanije na Bizoza Kareme buramatari baciye babandanya basatura ibyo biti.
Musitaneri wa komine rero yoba ari mu bariko bikora kuri ivyo biti kugira duze inzu yiwe.
Imbaho zimwe Melikiade azijana kuzubakisha n'inzu mu Gihosha mu Gisagara ca Bujumbura, izindi azijana kubaka inzu ya se wiwe ku mutumba wa Buhayira. Ubu rero hoho ngira ngo hasomba n'amafoto atanu ku munsi. Izo mbaho zija mu Gisagara ca Bujumbura kugurishwa.
Buramatari w'intara ya Cibitoke kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi boba bari mu barekura abantu gutemagura ibiti muri iryo shyamba.
Ubajije bashaka kubarira ngo itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji wa mbere ndakugarika ngira ko buke hamwe na ngo na Bizoza Kareme buramatari w'intara ya Cibitoke mugabo tukabona karamanyange imbaho kuri biriko ziragurishwa zisomba zigurishwa. Yego,
abanyagihugu bo muri komine Mugwi basaba ko iryo shyamba ryokingirwa ku neza yabo no ku neza y'igihugu cyose. nzokitwa nayo Merikia Demustane wa komine mugwi aremeza ko muri kino gihe hari migwi ibiri iriko ibaza imbaho muri iryo shamba. Muri iyo migwi we ngo ntacyo yobibazwa ko umugwi wa mbere ni ugukorera intara aba bariko babaza imbaho bitegekanijwe ko zizovamo intebe zo kwishure ry'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga ry'Ikarurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Umugwi ugira kabiri niwo abakozi b'umuntu mustaneri atashoboye kuvuga. Ku ruhande rwiwe Kahame Bizoza buramutari w'intara ya Cibitoke yadusabye ko twamusanga kubiriwe.
Ijonyo jiviti zane kukwana wame mwara nilikingi kwa jividuki ikije. Umutumira mamia kusa ushimike alongo ishiramu jitwa abagenzi bividuki ikije. Avuga kwa viteiso ni kumva ko abofashi ya mbele mgu kingiri bividuki ikije. Alivo waheza mwenyuma wakabihonya. Ni mugihe ingaruka mbi zikurikirwa n'ibyo bikogwa ziba nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu nkuko bivugwa kandi na mamia kusa ushimike.
Tugize iminsi dusemerera ku bidukikije mu Burundi byifashe nabi cyane. Amashamba nayo nyene yifashe nabi cyane mu Burundi. Shamba ry'imikaratusi riri muri komine Murwi mu yari intara ya Cibitoke ryari ryatewe ku ntererano ya Banque Mondiale. None havugwa yuko muri kino gihe mu bariko barahonye iyo mikaratusi iryo shamba harimo umustanteri, harimo mbere n'aburamatari. Hakanurwanurwa nuko harimo mbere nabo baba baratumwe n'umushikiranganje wa mbere ngira ko buca. Nukuri hamaze kuvugamwo abatware, hakavugwamo musandere, hakavamo n'umushikiranganje wa mbere, niho tuvuga tuti iyo leta nitanga imihoho zarahinaniye gukingira ibidukikije, ntidushikuje, ntiturengeje urugero. Hamaze kuvugwamo umushikiranganje wa mbere akwiye gutanga imihoho. None ayo mashamba kwari ariko arahonywa nabo yakingiwe, umva turiko tujahe tuvahe? Urazi yuko amashamba yatemwe ni bwa bugaragwa, ni ryahindagurika ry'ibihe uko twama turivuga, ni bwa ngwara, ni bwa bukoko butuma kanovera kaza bumwe microorganisme busha bugaturirwa bugatokombera, ni ya amazi atosagirwa.
Mbega wukumva ngo igihugu cy'u Burundi kirimo guhonywa n'amashamba, hanyuma ba mukerarugendo bakaza mu Burundi kurondera iki? Umva ya mahera y'agaciro yo kwinjira gute?
Turacyafise urugendo runini yo kwinjira ibidukikije.
Nkuko bigeze gushyikirizwa na mamaya kusa ushimike n'uyundi mutumire asanzwe ari n'ivukira yo mu ntara ya Cibitoke, akaba kandi ari n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibijyanye n'ikingirwa ry'ibidukikije, Andre Paris ndi mu rukundo aranegwa na w'ingendo y'abategetsi bavugwa mu ihonyo ry'ibiti byo mu ishyamba rya Mugwi.
Nuvuga ko biteye ubwoba, haravugwamo umustanteri, havugwamo buramatari. Urumva bobo ubiravye neza, baramaze kubona yuko iryo shamba ry'ibiti yabaye nk'inkoko ita amagi y'inzahabu. Urumva nicyo gituma rero baciye bagira ramwo kubera narijya baronse uruhusha rw'ubushikiranganje jejwe iby'ibidukikije, byitwa ko bagiye guca ibiti byo gukoramo imbaho zo gukora intebe z'abanyeshuri. Nabo baciye babona bati iyi nkoko ita amagi y'inzahabu, atireka natwe tuyakamishe. Nicyo gituma rero wumva baca batangura kuja guca ibiti, bimwe barabigurisha bakabikoramo imbaho, imbaho bakazigurisha, ibisigarira byazo navyone barabigurisha kubera birakoreshwa mu nkwi zikora, haba mu guteka amaresitora, haba kugira nte, haba gukora imikate n'ibindi n'ibindi. Urumva baragurisha izo mbaho, izindi rero bakazikoresha nk'uko muguma mubivuga bajya kuzikoresha mu kubaka amazu yabo. Rero iyo yaba musitanteri, yaba guverineri canke abandi batware bo hasi, ubu barabonye yuko ntacamira. Mugabo rero ivyo biba abanyagihugu baguma basemera bavuga ati nyabuna itunga rusangi ririko rirakoreshwa nabi. Mugabo nta muntu mbona ariko arahagararira iryo tunga rusangi mu ntara ya Cibitoke. Na cyane cyane kibabaje cyane rero icyo gitara kiri kwibarabara aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aca iminsi yose agiye iwabo ibukina nyana, arabona amabi kiriko kirakorerwa, nta kanya arafata ati reka mpagarara ahantu kuko iki gitara kiri kwibarabara nshako mbaze ingene kiriko kirakoreshwa. cyanke nawe abifisemo inyungu urumva nico gituma mvuga nti harabuze uwamira n'uwo mushikiranganje wa mbere ahaca buri munsi agiye iwabo kubera nabonye yarubatse ni hotel nziza iwabo nico gituma nibaza ahaca iminsi yose kira noneho havayo n'abandi bategetsi benshi bimwe bita ba general n'ibiki ivyo bintu biba babizi barabibona
Sijambe ryo shamba rya mugwi bigeramirwa n'abarikuramwo ibiti byari bisanzwe ari ingirakamaro kubijanye n'ibidukikije ivyo bikaba bibuko mu gihe kandi amategeko yashyizweho kugira ngo akingire ibidukikije ahari turabigaruka ko mukanya mu gice cya kabiri cya kino kiganiro
Yeo pia, umunyagi huku ya hona buna hari toborela Changi nyuna katinya no kuri tobora kumera gutinya Umutula kumutuwe butarata manzuri yo yiteye mungundu higi toke Changi yo yisake mugisaka Aho na hatari karakinja kinja mumu kenge kenge Uka muhimi koraka wana kuikora muga hugu
Fiti wakundi yusa mirizi RPA, ijwi ry'abanyagihugu, turacyari mu kiganiro dukingire ibidukikije, tukaba turiko turabira hamwe ibijyanye no kongene ishamba rya mugwi, bigeramiwe n'abarishamwo ibiti, ibikorwa bimaze imyaka ibiri, bikogwa na bamwe mu bategetsi b'intara ya Cibitoke, intara nyashamba riherereyemo. Umutumire Andre Paris ndi mu rukundo, asanzwe ari n'umumenyesha makuru, avuga ko ihonywa ry'ibiti byo mu ishamba rya mugwi, atari rya mbere ribayeho. Kubwiwe ngo biratangaje ukuntu byisubiriza mu gihe amategeko akingira amashyamba ahari mu Burundi hari n'ibyo avugwa ko bikenewe no gukogwa mu gihe n'ibiti byo mu ishyamba rya mugwi byokenerwa nk'uko byigeze gushika
ndibuka ko yaje ndumumenyesha makuru mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi cumi na rimwe cumi na kabiri muri ibyo biti hariho abategetsi bamwe bamwe babyirayemwo bashiramo n'abanyagihugu nyene babasuma bakoresha muri ico gihe nari umumenyesha makuru nabikoze ko mugabo turabatesha barata hanyuma ico utuzi nuko ubundi ibitara bya leta birafise amategeko abigenga kandi birafise n'inzego zategerezwa kubahiriza ayo mategeko none ko tuzi yuko hariho mu Burundi ico bita code forestier nukuvuga amategeko agenga ibitara by'igihugu ayo mategeko kwa fise abayubahiriza barapfuye cyanke mu gihugu barahonye chonzi ikindi nzi nuko iyo babonye bati iki gitara kirageze yuko gisarugwa haraba ihiganwa bagahamagara abantu uti iki gitara kirageze gusarugwa mugabo naho muja mwihiganwa mutegezwa kuzana amahera kwiye ajanye n'igitara tugomba kubereka ayo mahera umuntu rero iyo bayihiganwa ayariha mu kigega cy'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije ubugira kabiri mutegezwa kuzana umugambi werekana neza ingene musarura ibiti mukora mu gitara mutegerezwa gutera ibindi bizosubirira bya bindi kandi ari biti bishobora kunaga dufate nk'imikaratusi bakerekana ingene bazoteramwo iyindi mikaratusi n'ingene bazobica kuburyo bidatuma vyankiriza yuko iyo mikaratusi inaga kira noneho muri cyo gitara cyo cangaho onye ni mikaratusi irimo kandi ni mikaratusi imaze imyaka myinshi iva mu imbaho zizimbye urumva nicyo gituma babonye yuko ari ya nkoko ita amagi yinza hafi nicyo gituma rero biragoye
amategeko kandi aragarukwa ko na mame ya usabushimike arongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije uyu aharanira ikingirwa ry'ibidukikije anavuga ko aho binababarije ari uko hari n'ayandi mashyamba yo mu bindi bice by'igihugu ageramiwe kandi abo bibuza barorera asaba inzego mu byo zijejwe harimwo gukingira ibidukikije kwikubita agashyi ku neza y'abanyagihugu na cyane cyane
none gayimwe aya mashyamba yacu y'u Burundi hariho amategeko yagenga yaba mpuzamakungu yaba y'u Burundi habuze iki ngo ashigwe mu ngiro
kandi ga babigira babishaka babigira nibigira nkana so kuvuga ngo babuze ubwenge bwo gukingira amashamba izo kuri bo ntibabibabaye sizo bashira imbere simvuga iryo shamba ry'imikaratusi ryonyene ryo muri mugwi hari hayandi mashamba yatewe ku ntererano y'ibangiki yose ndavuga yo mu mabanda ndavuga ayizanda ndavuga y'ibururi ndavuga yo mu rumonge nkayo mu rumonge rero yoyo nayo mu nayizanda nayo nagahomera bunwa yoyo acibwa ukuri kwanye izuba riva bene umurango babona izo zobisanga ku mutumba wa muzimu uzobisanga ku mutumba wa cambogwe uzobisanga ku mutumba wa nyabukumba uzobisanga ku mutumba wa nyakayonga n'uriya mutumba uri hejuru uhanamiye nzibwe aho o ni mu gice cha cyari komine rumonge na komine byanda iyo mitumba yose bava mu kiyaya canke ruguru hejuru baza guca ivyo biti none ko hari intwaro guhera kuri nyumba 10 kuri umutumba umustanteri uramatari abapolisi eka nta kibuze na kimwe amategeko ariho none kubera iki turiko turisamburira ko nk'imbene mu guhonya amashamba na cyane cyane agohonywa nabo yakingiwe dusaba gushyira mu ngiro amategeko ngenga ibidukikije akingira amashamba akingira ibidukikije byose nibije mu ngiro ni ku neza ya twebwe ni ku neza y'urubyaro rwacu ni ku neza y'imyimbo y'umwimbo wacu ni ku neza y'ubuzima bw'abarundi bwose reka mbere n'ababanyi bo mu bindi bihugu
Chuti bako nzi kiganiro dukingire ibidukikije gicaguri wa gatano kusamizi RPA ijwi ry'abanyagihugu ni no kuri zo ntererano z'umutumire Mameya Sabushimike ikiganiro cyo kuri no wa gatano kigarukiye ko twari ko turabira hamwe ibijyanye n'ishamba rya mugwi abanyagihugu bagegereye batabaza bavuga ko ibiti byo muri byo bigeranewe n'abategetsi bamwe bamwe babikoresha ku nyungu zabo ndabashimire rero mwese mwari muduteze abiri ndongera nshimira n'abatumire Mameya Sabushimike bena Andre Paris ndi mu rukundo batandi ntererano zabo muri kino kiganiro kuri miko mwari kumwe na Eloge Divin Remesha ndabike abantu renda bifuriza kororanirwa mu banyu no mu byanyu na gasaga
cyari kiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu
Kiganiro dukingira ibidukikije icyo gisozereye amakuru yo kuri uyu munsi wa gatanu ndashimiye mwese mwaduteze abiri ishimire n'abagenzanje bamfashije kwegeranya kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha